Welele, welele. Eba fetus nengi lensha kone ngabe nkulu la ngishisa. Uba ngijonge lithambile ngabe manje mina lo sikhihla. Ave yini kule button engithinta amakhono espresswa. Senokhuluma izinto engathi akuyena yena lo ofiswayo. Kanti sefuna uzivest, sefuna uzivest, sefuna uzivest. Welele, welele. Qale ngokuthi abuze ukuthi ngathini manje mengasamithi. Unowami bomude kakhulu ngiyakutshela libona edlala indlula mina. Semasiphuma endlini siyongena emgaqweni wathula bese wangitshela isiphihle. Wathi yena usekhathelile nto wayivele kumele isiphihle. Let's catching feelings lona udlala ukuthi mina nawe sabangana uvama umusa. Suthatha lo nto nawe sukuyisusa mina ngizulele wena ufuna ukuphuma. Ngisenda amahas wena uphusha ithupha manje ngiphusha ithupha wena usuka emkhulu. Nanami usuqumba wena wazi umsuka ngoba ngaleso sikhathi boshaya ifuba. Never say she for the street, but she keep on putting fucking words on my mouth. Told her I'm IzwaMuntu, Mr. Number One, but she rather call me and I'm out. She said I'm super soldier, super soldier. Cause that's how I found me above.